Yaga ana kyauta tunda kai ba ka kyauta kuma ba ka san ai kyauta me kai ka ga ba su kyauta bidan magana
gare shi
wanga bidan magana
gare shi
kuma
ge he ka zauna
kai
kuma ge he ka zauna
su abin baiwa